amachangadi ele kaya matsonga magaza.
Yeah.
The problem is one.
Mm.
Ban lavanta ku event.
Mm.
I vanhu vanwe. And the logo she saja kona xa ku nangutisa xa ku zonda ne. Forget ku ita chini. And bangatse 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 bangundla bakundlasele baku bridge aka ka swilo.
Mm.
Inga fikeleli la ya kona cause but aba vanhu lava va tshama va ri ndhaka wa yena like this. Wawa. And then loko va kha va ku veka bejeni so a swi vuli ku ri a ni swivoni a na swivona mara ku hava lexi nga ta xi endla hi ku vanhu lava va ndlaku ti-event ta ka gaza i vanhu van'we ande munhu waloye loko kumeka a kha ku zonda Sayicology mi nge n'wi voni ka ti-event cause onge ni na ngati liya yo ya ka rizondo cause when I look at van'wani a ni tshama ni vulavula na vona mara munhu loko a ku nangutisa a kumeka ku yena a fika ku zonda hikwalaho ka yini u na timenemene ka gaza timenemene ta ka gaza wa vona loko o tshika vumenemene machangani matsonga ya le kaya a hi ta va kahle ngopfu problem yeyo yeleyo ku na vumenemene a hi vulavulani kahle loko n'wani a yimena n'wani i vulavula ku biha artist yin'wani loko sweswi va ku fonela leswi va okay va ku fonele hi munhu un'wana va ku vutisa a hi lava na Sayicology then munhu luya a fika a nga vulavuli kahle msyco so hi inspecta ku roster leyi ya ta ndeka
because mara but vona hi performance ne a ni tekisa yi ni tshaka ya performa hi blind hi performance that one it's performance hi blind yovo ya cina ya tra crowd ni vonile bungeni ini ni vonile a va ri kini a ubuntu cry ya tiseke hi performance hi blind stage hinkwaswo hi blind album is the best yovo na YouTube na iTunes yi vulavurini numbers don't lie
yeah
your album ya xigaza this year ni vaka hi mhaka 2023 ya khoma number one ka xigaza this year
mara a yi kona
loko ti-three tracks ta ti humaa a khomi number one ka iTunes album ya yi khome number one ka iTunes wa vo so meaning hi performance and everything yi sharp so a ni lava ku twisa ku vhele problem yini why ta gigi nga yi voni vanhu va baya va lava ku vona tigigini loko yi ri kona vanhu va tsaka yo mara a hi voni tigigini
no a tigigini mi nge ni voni ku vanhu lava endlaku ti-event ta machangani i vanhu van'we and una moya un'wani wa ka gaza wa nyangatsa swinene cause va nga heta va ku dlayela na talente lowu nga tiyanga so mina swa music vhele hi ku no fakafaka mina mi hustler guys mina na hustler blind mina ni tshama ni ri mithevelele lefe ya mina yi tshama yi ri mithevelele no ti hustlela ni hlangana majida hi hustler vutomi byi ya mahlweni mara ti-event ta ka gaza ti na problem swinene cause vanhu vo va lava va ndlaku ti-event va fika va tshama hansi va vulavula hi n'wana munhu va n'wi vamba va n'wi vamba va n'wi ba hi swipikiri va n'wi hlekula va n'wi rhuketela ku vava a nga dyohangi nchumu kambe nkarhi wu ta va fikela loko nkarhi wa va fikela va ta ni vitana na hambi va kha va nga swi lavi va bohiwa hi xiyimo hi leswi hi swi vulaka ku ri ku ta va ku ri nkarhi se wu ta wu fikile so a ni nge heli matimba ka leswo swa ti-event teti ni tikumaka ku ti-event no cancer ni hosi ni tlakusa na voko ni ku xikwembu xa hayi no cancer ni ku cineni na van'wana ka talente ya leyi nga rhuma ku ndanda ta tsakisa vanhu ni ta va vulombe so album yona vhele yi ve number one ku hava artist leyi nga tshukunyuka this year ma swi tiva hinkwenu sweswo ku hava na yin'we artist leyi nga tshukunyuka mbuwe hinkwenu n'we mi nga humesi easter ni mi rayitele hinkwenu so leswiya swa ti-event ko va ku vulavula na ku biha ivi munhu woloye un'winyi wa mali loyi a humesaku mali ivi a nyika munhu wo karhi
a kha a fika ka msyco leka rile ya mina loyi leka 83 loyi faka 100 hi msyco ni kombe xihundla lexiya
no laka 350 so didenge leyo hi yona leyi fikaku yi fika yi endlaku Sayicology a tshama a ri benceni cause i nge tivi ku ni endleni kumbexana swo lava guys ni yana ya hlamba na mina ni famba ni rhwala tinyoka so a ni swi koti leswiya ni nge endli talenta ya mina ni yi mikisa na tinyoka wa swiswi because of la mali I can't guys a ni nge swi koti a ni swi lavi mi ni rhandza hi rhandzu ra swidudwani mina mi ta ni rhandza hi ntumbuluko loko hosi se yi kha mi va endlelao va ti-roster ku va boheka ku va ni teka na hambi a kha nga ni rhandzi munhu un'wana ku munhu a ku nge nambi cycle la so xiyimo na nkarhi Tafika swin'wana n'wana swa vaku tiisela ku tiisela swi tsakisa ngopfu.
Alright.
So mina ni kona guys ti-event teti ni nga ta kumeka ni ri ka tona guys hi valava ni kotaku ni ta ya hi ya hi fayitela no the other thing man xi lexi ni xi rivalaku a ni nge pfumeli ku cinela 5,000 a ni pfumeli afo a ni pfumeli man a ni pfumeli i nga ni bayizisa ro sungula mara loko se ni ya vuya ka next step yi ta hakela ti hakela na liya yin'wana liya yi nga ni tirhisalaka 6,000 yeleyo or 7,000 yeleyo.
Mali wa va ri mani mchana extra suka no he junior yi se hume ngwenya yi se hume ngwenya hi mile n'wi fika ka 100 and then u fika 100 ni mi nyika xihundla
lexihayi 100
100 ni xihundla lexihari hemisa ku ana tiquestion a mi tsuma ana tiquestion to tala so okay because na u vusa mikulukumba loyi ku
wa loyi a nga ofateka hi wihi loyi a nga ofateka easter yimisa voko kumbe loyi mi n'wi tivaku a yimisa voko nyana vo hayi misaiko Easter high
album ka iTunes
inkwako
manhlambe msako phela ene manthi ke masayid ni ka iTunes iyo yega fika number 1 kwa abali ya xigaza ni ngayibona album or single track iya fika number 1 this year
kwa
xigaza and say bon abali ni last year baba mbeka this year iyo ka fika number 1 makumu
yes many one
problem ka kuri mara kahle kahle
no problem yo yele ni ngabujwayela kuri problem ti roster ta ka gaza ba mali ya kona na loko ba humesa mali yina vuxaka
ari mani dwa matimba jiri vari matikeri matimba lawa ka Sayicology anga ri part ya Limpopo poison
ari wa ivona ku yaliya i vanhu valava vanharhu ani nga ri part ya Limpopo poison mani a ni tirha na kokwani joe xirimbana a ni tirha na khehla
Yeah.
Hey, lekhuzi kehla. Kokwani Joe, ane ri artist ya Kokwani Joe. So, zwa Limpopo Poison, iyo yale mi bona ku Limpopo Poison.
Oh, okay. All right. No, so show one themselves, commercial.
Oh, my fashion, 3 feet. No bo 3 feet cha abatswe. Namdo ku tathe bona bona, tathe fika that number thare.
So, yo fare vaya, but suppose now. Hey guys, nigga, any question? Look, I'll put a song on.
Yeah.
And then, me say, I'll put a go. Album, yeah. What's going shows, bro, Mr. Post.
Yes.
Oh, it's a very corner now.
So, bro. In December. So boy, the work on it. It's not going like a house glove. Most of them enter and I know it was. It does ring when I'm pitching a mina. I'm pitching a mina there. Come on, a blind, and pitch a mina and one, you go bango. So go out, Alessi, she got died with another demon. It's somewhere is ring woman. I am pitching a mina there. I'm pitching a mina there.